kufanya mtu anajua
kwa kuna mtu.
The tension, that's it.
Thank you.